Tanzania Baluni Kadegeka Baba na Kuwile Umodata Sakela Kekale Akiti Seta Nyanganyo Wacheria Baba Yogondwa Tuka Yuka Yuwa Hakupelela Tuku Yomba Mwanani Ola 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 Ola
Tanzania tulichagua jembe, ana Mifugo akiwa na wasaidizi wake ambao